Omo e meda poko awana DJ Macron kani ne kamina meba Ainsi non, il y a un bac en savoir. Allez, à quoi on change de piano? Church of Christ for. Give me the Bible, Menason. Into for Bible, not for pen. Na, Menason also a friend of his question. I'm not it. Ainsi, yes, I'm not quite. I'm going to more. And yeah, good evening.
Good evening.
We have a call.
Eh, Radiadom. That was a poor way.
Yeah, Copenadom.
Yeah, the Radiadom.
Menason.
Sabre Pepe.
Yeah, and then my son was here.
Debi o jisa waka.
Mese mwa 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 mwa. Na sana mwa ano. Oda nede mwa nini mwa mwa pepe po. Fide aha tu do nano ye. Oda ho.
Ok.
Ebi abe abo uwa nede mwa. 7 million.
Wo?
Weji skanoko. Neba neba bisi ya bako tu ode ode. Nipakone se demu wo. No. Nipakone se empanase. Aba fon so na jo nne ofa na se ntia ni pa kon ba den oba ye fa ni won bo na me amane
aho
nti opo e da obo na me amane na den pa kon no
o ye fa
a we bas
aguna ya
aya aguna ya madam ofa na nchezi
aho aho aho
so bi ne se bi me bi ke te 2 to 3 nim abro wa ma na to fo so so sama
Ewurade enchiche wo were ba bi bia wo
yisi ji fo da ma mo wi ne se
de bia ya meka se ewi nwi a wo da Ote akwamfu ansamu a enjara enka na mafum papa nyeze
ifu disi waba waba
brother ewi bebi a wo bia ne bri ya ma wadwo
ya hunu
bombodia na sachira wadwo
oso ya rasta man ngen oso ya rasta man
oh okay obaya Oba no be face ka no.
Ah, oba no hu nipa ko
no. Ah, o no che se nipa ko ne rasa.
Ohun nenim no rasa rasa, ohun ogbo hun no.
Agora nso de yo rasa fo ha o.
Na na asa mi no.
Eh. Ben ye wo mu nyina na ye ewifo.
Ya mi no che.
Yeah. Respect. Yeah, my brethren. Bebre omo edi omo woni.
Yo.
Na anka kan ka na yensa so omu a. Wo de da ko pa ba fa 7 million.
7 million. Aga yanko.
Me ma wo adjo. Na msaimu wa kwa aba. Ahaya Radio Ahanta 88.9. Efide kasi yesu. Ena enibri Church of Christ. Yabaji inga. Na se ejwa dana edu wa saa. Ejuma ni yaba nuo. Yabe ejuma yo. Vizu nyangupo abo nye pa. Se yama neno kureno e ure ura. Tokurubi ya mu. Minu ya eni medofo. Ibi ena enibri producer eka nyo. Sa wo de dakro me kan da ko nupa e dozo ba let's say 10 minutes wo de abafa ye ma me mpanfo no mo se opepe wo abafa opepe enson e de ko de bi o ya nche wo de memom anya de a wo be ko free If you say, when you come upon the natural law, I will we are say, I yam my Bible mumpono. I saw Nipa in Yajuma, and Tim Vifri. Now, when you're the obedi. One cassa, we are home, now coffer obedi. That's what the Tibiano, a sea. It's a chair, Yamamano, a red. Here we are. Bombardiana, Mammy, who know why.
Also, as it's kind of a video.
I will teach you where your fan will be pound.
What's a bidia?
Okay. You bidding come on, actually. Fa o Bible pen o paper. Na any bray and okran wa o yame ade asuma ye no. Ye no emeche. Meno wo egusu a ye hwe 5 ways to disobey God. Okwa wodo enum ayenam so a ye tiatua ewo onyankopon enim. Na sa okwa awodo enum mebedu miensa no a oka se adding to the word of God. So would it be eka o yakopon asam ehu emu ana me no abahwe asomade a asoli bi kirekire se ma ema enhye me na bible so a kire se nye kirekire firo yakopon a ema ewo ma e christofo emu ana me no bahwe enam wiya ma nwiwei no me na nwumedi so aba kire se enye o nyame mra a odi ama e christofo e wo yabre yi mu. Na eno ena mene wo aba ebedu anointing and anointing oil. Anointing no kwa jina babia ojina wo. Anointing no burafo. Na kwi ni se sra. Sra. Iti unye ade oil ni baka huwa na ababe ya sra ngo. Iti se enye oil ena wali baka huwa na ointment ena wali baka huwa. Ababe ya anointing ointment. Leje se sranku enho asam ne yaka no na last week mini wurem na san ye baba soaro ye nu oba mabi afraid 2 weeks ago I see your friend Mr. Kujo Joseph na ono echo 2 act chapter 13 verse number 42 through 46 say quotation na wabono. Echile se, Obama Paul, Edi Homeda. It is a Church of Christ for Kase. Homeda e nwa e ma, e Christopher e nemre ya, ni afasi echile se. It is a quotation na weko tuno, ye nchile chile ni mu. Na eno ena mekan se, se meba, medi ya nwane ba mano, asani atuwa yi program neso. Unfortunately no, last week ni mi we free. Na edu phone yin no ofrai na na wo make impression bi se jamamra question o di ato no ye ntumi yi ano dawro mpo yare na na ba media enemy dafo da no bible no eko asomafo nwuma no eti aye edu miansa enje chemo aye aduanan mienu edikosi aduanan ensia no. Na yan kaini yan shose. Aso. Ewa hose. Obama. Paul. Eko di. Homeda. Ana. Ebra mimi buwe midi ano. Na. Mesra wa. Usu buwe udiye. Se. Ogura anua. Obisa question uso. Enibrei oti. Ni radio huwa. Anu iye no. Mi mwa mitrim. Nemo chokwa nkwa anua. Edi anu iye no. Ebama ye. Asmafo enyuma no eti a eya edu miensa anyitemu aduanan mienu edikosi aduanan ensia moma yenti awrade asem na wofurishia dan mu ho free edie no wasle se homeda foforo wa meka ensam no enkyere won biom for the three na won a woshia enimu epai emu no Oshiai emuno epapa emuno widafo ni widafo ahokafo adefalfo no mu bebredi Paul ne Barnabas echi na wakasa kire won tu won fo se won tena yankopon adom ne mu verse 42 to 43 ana me ne waka yin na o make point se obema pon ni nuanom ne kwati chi ya no enchachere ne aso wo mwani wakacha obema po se homeda foforo no womra atro ni di adanse se edom no apo okoshia womno womu apa mienu he ebeyedwe yankwai enjemu aduanan anan na homeda foforo duria no eka kuma na kro munu nyinara ebeshia se werebetie yankopon asem homeda foforo duru no obema po okoya no ekro munu nyinara bai Bible na ekase wo ose ekame ayese kromu ni nyina bai se wo betie onyame asam kromu nu a wo ba aya no wo ba se wo bedi homeda ana wo betie onyame asam yankwe because homeda ya ka no enye onyame asam tie siaka homeda enye wo bi a wo prichi na wo bi etie etie vantu etrimu sa wo mu bai se wo betie onyankopon asam verse 45 Na Yudafo no hunu enkrofo akuakuo no womo ani bere Bible se ani bere nti wakasakasa tia Paul womo ani bere na womo mati womo no na enya papa wase wakasakasa etia Dear Paul, Walkano. Bible, this is Judah 4. Judah 4. And what's up, y'all can hear? I say, now, what you know, a chinya? Ah, sweet Bible. Yeah, your cheek, Kasim. What you chinya? When you may be a chinya free? Paul, and the Christo, and what you call, yeah? Enkwafo enzo se nye humida niye die enti asyebe ya juma
Davida
minu ya anime dafwa minu unye yo ya waso ya tuwaso wakase kese tia diya poa rekano eje inu wachinye na waka ebusu sam 46 na poa ni manamas de akukudro kase ehiye se enka Waka yankopon asamuno chiramu kani. Na enam se. Musumu chini. Na mubumu huse. Munse. Da enkwa yi. Che. Ya daniko. Amena mayno enchen. Mami mwosu kakana. 47. Na sa arana. Ewrade asa ya yuse. Mede umesi wase. Amena may kania. Na waye enkwagye ekoduru asase ano 48 na amana mamufo no ti ano wonani gi na wo hye urade asam no animunyam na dodo a wo yi won amada enkwano gidi hallelujah
amen
she me bible mu ba bi a amama muni edi homeda chira me Chokunko mwenyefa, ena mama muni edi humeda. A mama muni entumi ne humeda, the reason anu say, e urade edi humeda die, ema oma Israel yinkoto. Enu che ebra, ne jufwa, epu, suwa betie Obama po. Ewa act chapter 13, no? Wase, a mama mufwa rwa, krisosom abba, na wamudi enijia edi achire no. Sa mama mufwe ye edi anyi.
Wamudi
enijie aji onyakopo asem ni di na momjufo no a womo homeda ani onyakopo ade amono womutia obema po de nen aji achinye sadia enai church of christ ba abonten ni ade no kwado atufamu a achinyeje eba hono saba pepe eti misa ayi kojokujo joseph ukwata shinu a ukoti wa act 13 42 to 46. Ah, we never chere we are seeing our say. Obama poko di homeda no watu ogba. Watu ogba. Akenkano ani akenkano. Po kwa suwa ni jufo ni kwa di homeda anke ya nene kwen. O kwa suwa ni wamu kwa di homeda anke ya jichip. Message ni obama po di kwa ya no.
Yeah, no
it was the gospel. The gospel is not the same as Sabbath keeping. Many anime rofwa. when we present Christ to you, don't think that is the same as keeping Sabbath. See, the Rady Yesu to wa, man, what do you say? And one whom did you? If you say, Rady Yesu, I didn't quite want you, I made it out of my hand. Many are made of what? New one is here, and in the Sodiano. And then I have the heart, the anchor
of Christianity,
the origin, the root. Many are made of what? Of Christianity. Christos, I want a friend. I am whom did you? Now, on your Joseph at a brand jamwa. Me know we not about program you. Ya see Paul. Wane Jew fua. Wamu Judea. Eko di humeda. Kote si nwa yonu yani kotu yu Act 13. 42 to 46. Ede maka yin. Me body amidi 2 verses. Eka hon. Eko 48. Bible na jujem. Ami hati ya se. Paul ko bruchi Christ. Nepo. A bretch in Janibayano. Obama poor catcher was a moonanka, as I say. Assembly didn't come up war, take of it. Ah, I am woman and a poor quadia. Womida, I will do for an enchanted dada. Womida, no, I will do for no enchanted dada. If it's a woman, they do humida. Nanny of a thing, and a poor becassay. Moonanka, as I say. Assembly bamboo chankane. Nesas and one young to Namusumu chinianti. And you call a mamma move for Mr. Kojo Kujo Joseph. Quotation no Koti and Rafa for another blah. Na a hunch, right? Sir Paul could you humida? Mamika, when you come, I will be a fatus mammy. Tiawa, na a fit young call, anointing no asso. Numbers chapter 28, verse 9 and 10. Church of Christ for any proper way. Aye, do humida. Humida biara. And Yantim Mammy and Wedia Fe. Da Womeda. Womeda Biara. And Yantim Mammy and Wedia Fe. Ha. A binumusium cuts a woman with the Womeda. Never no question you. Or the Pabian knew we are saying that I would do Womeda. If it's a Bible, I should acquire your first way you do Womeda. Obama Paul, Act 13. What is that word in Yantim Mammy and Wedia Feno Echo?
Navida.
Nine day in the quotation. Numbers, and I want to hear you. I am your son, the monk, and I'm your cow. Numbers chapter 28, verse 9 and 10. Who made the biara? And your team, mammy, and where they are fake. You have a mouth for the air, and your mammy break a cow. Now, I'm in your team, mammy, and where they are fake. I'm my poor, what do you cry? And I'm a vanguard.
First, not you.
Many are made of what?
Galatians 1:13.
On where can you for the home, brother? Mammy, more break a car. Fatuso. Aye, fatu so.
Na enkomobo.
Afa kamera ni so.
Enkomobo na etria so atu 18 no. 18 of 13 no.
Wodi akwa wodi ano.
Asi na yenum ed kachire nkrofo se wonkwati emra no. Eh, na wonsumo nyankopon.
Emra ba ya. Humidedi emra no.
Paul no no kwa sorry fi o no. Accusation ba kuni.
Aye, humidedi emra no.
Se one omo ya adwen
ya. Yeah. Paul de Christo na koi.
Very good.
And one more chip on a beer, you said, Debbie.
I didn't
say, yeah, brother, fuck out, fuck out.
Chapter 18, verse 13.
Act
18. At your house, sir.
Mamma, come on. Chapter 18, verse number
13.
13. I say, Mamma, just 12. No, the girl you di a kaya, I'm rather no. You have one day and no cross solitary Apollo.
I did not quite in few.
Now, what do you call as a near? Ebbiano animal can say. Tatino, no.
Mm-hmm.
O you two in Nipa Asso, sir, won't put him, but I know Unsuman Yangopon.
At the same day,
Stretch up, is that what I will preach?
At the same day, O can say, and you say, I'm running away, Minko Fowler.
Yo,
Minko, we are idea. Where Uncle Lassem?
Aye.
Well. Nyanko pombra, enye enwa na uwe tumi yako nyanko pombra. Untu minkai.
Untu minkai, are you accountable?
Well, enti enye nde ene ubibe akiwizi ya Church of Christ for say. Paul na yesi ugodi humedan. Ego mobo netu ya so. Na se mene wa ya adwinya, mene wa abahi, yebeko. Eti da na metamu, edi wa ako, eye buzi ya yifi.
Mpanifuwe ni, wabla
ye ina, ye ka asamba. Enti, mestresi unianu bechire mu yiye. Na Paul nanga se numa se
wo. Point na wo make you stronger pa.
Wo ko eh Galatians 1:13. First no come mo ho.
Bona men kai ma
1:13 no.
Galatians chapter 1
verse 13.
Verse number 13.
Jufo som a na homedadie ka ho no. Paul no wo
Ashafua, wait no, I will be questioning you and woo. You will have a bunch of iron also. I will be questioning any idea and one of Emmanuel and Yablesano. Galatians chapter 1, Galatians 4, and Tiba Kunjamudumianza. Sorry, I can kind of echo you. Now, what a brabo ah, a caneno. Na me bono wo yuda fo sumu
ebra ben na no pa obobo odi akotene edi humeda ni yie enye nda die bia
hwe kamera ni mu
enye nda die bia bro na 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 yesre
sadia metata yakobo asafo ma ne bro so
aha echre se esru kristo sumu na so ju fo sumu
preacher
ya di ni nyina afra se yokogari
na me sai won
na me sai won okun enuanom no ekopem se onyangopo efre no ewo he Road of Damascus, Edin Bagrisosumno, Paul Nim.
Wow.
Now, on no Bagrisosumno, or ye not dream born, nobody be as so, or chinin ya no,
no,
no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no,
oh, sweet Bible.
Until what you ask for?
Metu aswa na.
Paul no no kama mo.
Metu aswa.
Kakra ko.
14 say. Na minya enkoso yuda fo so mu chane metipo enfo bebere.
Sofo ben na no wo yuda fo so.
Mabusie mu.
Ehe. Wo wo enkoso.
Na mebo eje anu mu atetese mu emode bebere ma no traso. 15 say na aso de oyi me free. Me na yem. Na onam na dom so. Afra me no anni
nti onyankopon tama na po
point ni e great
e woju for some ne opache de oye bia na so onyankopon ko pem se ebre so mo yi ni free
sa pe pe
nti we free mu na wa ko ha na okotwe ni nuanom no o ko se
onyankopon ko som da bi
is ten de ba accuse ni se o si omunkwati mra no sumu e da mra
charge pa
ya de boy enda
yeah
e nuanom nti obi nka se emra ne ho nyango emra wo ho
Mr. Kojokuju
ejo Joseph no be chire mu biim anko anko dis
e do question time no asambra. Now we are on a topic last week me no wure me share the meaning of anointing. You share anointing no o chire hen say to smear or rub with oil or an oily substance. Ya be hwe Hebrew word mashaha a emu ene ebenya mezaya ya hwe aramaic mesahak ya hwe latin antinomy ya hwe greek christos anasa creole na greek word no ayemienu wotie ne ba greek word a eda ema anointing no ayemienu anointing a efri onyankopon no anu ne greek ne ya creole nemom ya wo general term. Because of terminology. General term wa. In kukra na wode sre wuni pedua. Enu siya fwene anointing. Enu free Greek word. Alephio. Alephio. Na enibire yi. Ya tuaso. Last week no. Minam apomneda anoso echre chila wuni yama udo bebire yi. Echre wadwe yi ejina aso say. Ye kings. Ahimfo. Ye sra wong. Priest. Ye sra wong. Prophets, yesra won. Ata, yadi mugu so. Ahenfo, edifo, asofo. Sankofo mabu womidi yina chokon kromino. Yesra won. Ana, womba yon yankopo yajuma. Yako kinsinua, yakeka 1 Samuel chapter 9, 15 to 18, yewuni. Yaba priest, eh asofo anua. Yako Ezra 28, 41. Yako Ezra 29, 27, no? Verse 7, rather. Ezra 29 verse 7. Bidi adansi ya say. Yesra asofo. Eshe wong asofo. Yebeye edifo prophets. Ya kwa kenka 1 Kings. Chapter 19 verse 19. Na minuba Exodus. Chapter 30 verse 22 through 29. No. Amwa bechiraye. Okwaya uyamefa aswa. Oma Mosi. Anini niya Aaron. Ebusiano. Wamo eye. Engo. Engo, waya anointing. Demu waya engo. Engo no, yadeba anointing. Aha. Na oyame chilo chilo, kwaya mufazo wa mufanya. Yewye no wamu kase, ma ebinka owo huobi ya hon. Enuti ene ne oyela, ewo ejom, efe na nanti oyela no. Eji gugu hon, ukwa diyadiye, na ebi efe di favor oyela. Ya yu huo. Ene ubeye favor, a uka mwasa mnuwa. efro nyame eye Kristo. Act chapter 2 verse 47 brother you to me can go act chapter 2 verse number 47 ye ni o yeri biara wo wiase ene a o nyame dia ma e Kristo fo aye fa ne favor o ye u prefer ba ja bo ne ye empre twe no eye wi nom no eye ensa no eye otan adrutuo eye jai na hwehwe awurade akiri kwai na wo benye favor ubenye favor
ose na woyi onyankopon aye
woyi onyankopon aye
na wowo eni onyam oman no nyina enim
na wowo enumnyam ewo oman ni nyina
enim awurade de won a woje won kwada no ka asafo no
awurade de won mu woje won kwada ka asafo no da praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily those who were being saved. Do you hear the word favor? Praising God and having favor with all the people. And now you bin yeri kogu wa muswa. They received the baptism of the Holy Spirit on the day of Pentecost in Jerusalem. Brand wa mut what da ni mono. Bible say a humo atesan from anu adimbo ura da ni mu na ebe share da ni mu ma. Na unkwankwa no ada ni to say ayi eje atesa tachrama aya pa pa mu na ebe sisi wo mu atifi e ma akoma akon. Menu ya anime dafwa. Okwaya asuma vwa nifwa asu wa mwenye afeba. Ewe radu wano enye. Anointing wa mwenye ayano. Enye. Enye ayifiska o yelibi. Enye liko gugu ebidu mwa aswa. Mekachila wa sasa ename ba. Menu wa eba abe shwe. Se wa Bible muno. Se ya enye sa ubi wa Bible muno kwa huu. Ayi anointing wa na udiachire. Bebile wa nwa yedro. Kwa ima ni yabafwa suwa ibe unse yedro. Bible nwa bachira yengi. Minya anime dafo yanko Matthew chapter 6 verse 17 Matthew asampani tins ya jejemu edu ensong Matthew chapter 6 verse number 17 onka asemi enjire unipe biara wasa asisubia aye weyi ebi edda dia yaba kinkai unipe biara wasa asisubia wa yebida tia uradi asem
asena wodia wodi dia buwada
kwa
sra utrim.
Wow.
Amen.
Amen. Well, sir, are you cheating on and I can guy now? Now, would you tear off from mommy? I'm reading from the New King James Version of the Holy Bible. Okay. Matthew chapter 6, verse number 17. Let us enjoy the reading. But you, when you fast, anoint your head and wash your face. Hallelujah.
Amen.
But you, when you fast, anoint your head and wash your face. The word anointing is here. Contextually, adi asam nuhoka. Or say, sadi abaya, obi unhusa, waya akwamchina. Na wakwamchina no ensa, you know. So ya akwamchina, mama wenimo enyasa ko gari. Ya umu kama, na uwi asra. Sa enkunu awode asra no. Bible nufano, anointing. Bible no efrano anointing tiedie pa eye esrenku enye enwo esrenku ana wode esrano permit Bible no frano anointing ehei eye ordinarily practice onipa bi adware a osra menua enmedafo when you so creole ewo hanom o you so I love you ah echre ordinarily anointing. It is a uko juu fuwa mua. Anase grisi mua mua. Sradinu wa disa ni nipe biyano. Ya frano, sra esradi. Ah, se eye engua. Ya beka se eye slango. Na enro wum. Enutila se kata achiwa. Na udi enkuto esesha mwini mua. Utumi eye free. Iti sradi biyana edia ya hono. Enro e wum. Na udi ayantu aso. And the brother, my friend, my baby, my bumper is a brother, ever my acquaint. Brother, Yako, 2 Samuel, chapter 12, verse 20. 2 Samuel, chapter 12, verse 20. Pamela, the Anu Emu. Would you for Cassia? Your Bible is Yamua. Yen to me, and Yanachiri. 2 Samuel, chapter 12, verse number 20. I'm reading from the English version. So David arose from the ground, washed and anointed himself, and changed his clothes. And he went into the house of the Lord and worshipped, Then he went to his own house, and when he requested, they set food before him, and he ate. Hallelujah.
Amen.
Mini arme dafwa. David, Ebra, Okofa, Be Sheba, Nini daya, na owu Eba, na afei Oyangopo, enam Nathan so koyi na tan, na owu se waebone no. Twagwan kwa se, oto no wutumfom. Se edidie bo ni bi, adware bo nwale bi. Na Bible se ekodum bampanso bi a, afei de David adware, na afei de oyede, o 19 ho. Edie ba 19 a, wosrai. Awurade bi atia se da.
Amen.
Me de wayi numi na abue wadwim. Ma ugo sia da word 19, e wo twagwan kwa mu a ammo wani. Na wanto aba apa so. Yenko Micah. Micah chapter 6 verse 15. Micah chapter 7 verse 15. Ewo nyina ekasafa anointing a onipa no adware na osesie ne ho. Yes. Wo sra srade anu a ema ohuna mani aye den etoso. Anti srade anu aba no. Bible. Ebia ne nidin dia wo sra empole wo honam na ebesiesie wo no. Ano ena wo top. Na Bible say wadware awie nu a wati srade no wo wunsem a wode sa sra wo no ye ko oman a efra no Greece a wo mo efra no anointing but wo bua yenko
o se wo de ubegu na wo rintwa
ko
ubechi ngudua aba no na wo rensra ngo no
wo so o you saw the word ngudua bravo no aye olive tree eje anai ye wo oil e wo jemu a ye ton wa ye fra no olive oil aye edro edma oman Israel. Israel for exporto. Israel for etra etong. Israel for edibitua and to the soduo. Minia anime dafwa. Olive oil. Ewa chokon kromu. Micah. Chapter 6 verse 15. Echra usai. Enye ne an olive oil. Ebaba. Nene de etona bonten klano. Ube kwa ni aboni nso se chum. Tumibia enim. Mekachira wa niblesa tumibia enim. Aya oyal kake esense efri eduam na onyame na bo odua siamfa edua no ase ho yare no enti yare bi awo ho a ya indicate wo ho sa wo de fra eduro bi na onom a ebeko na mom to bi bia ni mu a ya de olive oil egu so a na chese ebetu ho mani afri mu de etu ho mani aye Yesu Kristo to mi o yangopon eja no to mi ane hong kong kwa ni tu mi. Asa obetra umu ha. Ema ufri. Obadu fwane fidi ye jinamu. Sawase mebu ha. 5 John chapter 4. Verse number 4. 5 John chapter 4. Verse number 4. John. Ewuma edika eno. Eti enay. Ejechemwa ye enay. Eti u di olive oil echire. Nemo meme di ama unwa Bible mino. Eno en media echire. I'm reading from 5 John chapter 4. Verse number 4.
O se.
Ko.
Emankuma,
you are of God, little children.
Kwa? Na mwodi wan so inkunim.
And have overcome them.
If we say.
Because.
The woman will not so say.
He who is in you. He who is in you. Is greater than he who is in the world. Hallelujah.
Amen.
The otimu will not so say. The we are talking about the superpower of Jehovah God. Olive oil and a woody achire. Mini anime dafwa. Edye ni ye ya Yesu betra ye mu. Edye ni ye ya hunkonko betra ye mu. Enu nesese. We a church member wa asori bibu. Na wunti adye na siya. Ufrena ubisa. Ni e nomba ebo kwa so chila u. So beja ebo ni yo. Na wudu uhu ebe ma. Ni abu we su. Yedwe ura erade asafu ni mu. Na hunkonko abeji umu atna. Brother mekwata kradi mekotope. Ewrabe kurabo li biwo ni isem. En wade to urabo mu. En wade ufope yungu. Wade ufahu. Wade ufahu. Nini ya baba ya. Ozi ey. Aya enoje mwa kwa jifufra. E wade mefamu wade manto. Ene enyoma ya tonu ujemino. Yadu waye li ibi fufahu. Ebize odifuwa kachira nisai. So wade waye ene fufahu ha. Ebe chika somes aya di ayi. Edi ya mano.
Bonsam tu mishe munzo.
Mini ya nimedofwa. Wabu wabu ya bo lano. Esi ni yoma wotong encheng. Emu wa sumo pobi. Emu wa wu. Package inuwa waya nuwa ya kono. ɛne kyɛsɛ adeɛ no a nneɛma no gum no kora ɛho fi responsible person bɛ na ɔbɛbɛtɔ adeɛ wonde wo ho ne ɛnneɛma wei nom na ɛka wɔ sɛ wohu na wose sɛ wo nan yie wagyae ne nyina guanom ɛne wadi wayɛreakyerɛ ɛfiri sɛ awurade wonyɛ pɔsini a wɔbɛne nam akye nkurɔfoɔ nti wanya odinfo kɔhwene torofoɔ amana ka kyɛ ne sɛ tumi bi wɔyɛ ni mu wode ma meto aso memfaya Matthew 26, 6 to 13. Matthew asempa no eti aduonu nsia ɛnkyekyɛmu nsia ɛdekɔse edumiɛnsa
ɔsɛ no yesu wɔ bethany simon kwatani fie no
yesu kristo kɔsraa no yɔnko ai simon kwatani no ɔyɛ yesu yɔnko wɔyɛ adeɛ yɛ yesu a deɛ onipa ntumi anyɛ no a yesu baayɛ a wɔbɛyɛɔyɛ no ɔbɛfa nnipa nyinaa boɔ mu sɛ ɔdɔ obiara onipa ne yɛ kwatani soso ampa ara nanso ɔyɛ yesu yɔnko ɛti yesu kɔ ne fie bɛna toa so
ɔbaa bi a ɔkura ngo hwehwehwam a
ɔbaa bi awurade nhyira maa ɔbaa bi kura ngo hwehwam ɔbaa bi kura ngo hwehwam na ngo hwehwam no ne bu ɔden ɔbaa yi de ngo yi abae ɔbɛyɛ dɛn wɔbɛtɔn
kɔ sradehwam toam
egu sradehwam toam
kɔ so ne nkyɛn
kɔ
na ɔte na ɔte adidie no
yesu te adidie ɔne ne yɔnko didi
ɔbɛhwie ngo no egu ne tifi
ei dabi o hwɛ bie
ɔbɛhwie ngo no gu
ɔhwie gu ne he
okay na nice
kɔ so
na esuafoɔ no hui no
dabi o
ne tifi
ne tifi yɛnkɔ
na esuafoɔ no hui no
kɔ
anyɛ wɔn abodwo
dabi wɔn bu anwo
na wɔka sɛ adesɛ yi
ɔba yi pa wo ni management wo ka kyerɛ ɔba sɛ ɔba ni management wo nware yi ntra
anka wobɛtumi atɔn yie agye sika pii
ɔba ne ni management papa
na wode ama ahiafoɔ
ɛno nti ne wamanagye anyɛ srade ngo a ne boɔden ɔde bɛyɛ agyenkwa yesu kristo ho adwuma awurade nhyira a ɔba biara ne bla yi menuano medɔfoɔ wakɔfa ngo no deɛ ne boɔden yie ɛne wɔbɛhwia gu yesu so na wɔn mo nwiwi wei na ɛyɛ deɛ wei na wɔn mo te jolos fi sɛ wɔn mo yɛ pɛpɛ adwenbɔne adwenfi brɔda wonim sɛ preach yɛ adwuma yɛyɛ yi omi ɛde preacher bi sira ne sɛ ɔbɛboa no a na ɛyɛ church members no ɛyɛ ebinom ya wɔwu wɔ bi wɔmmua onipa no obi kɔyɛ ɔyɛ a ɛyɛ wo ya ebi ne yɛde yɛ yesu yi na yesu hu deɛ wɔn mo dwenwen ho no ɛna ɔreply wɔn kɔ
na yesu hu ne no
yesu hu ne no
ɔse wɔn sɛ
na ɔkɛkyɛ wɔ mo sɛ
adɛn na mereha ɔbaa no
leave the woman alone
wayɛ me ho adwuma
wayɛ me yesu kristo me ho adwuma papa
ahiafoɔ wɔ mo nkyɛn daa
wowɔ ahiafoɔ da biara ɛwɔ sɛ mohwɛ wɔn ɛnyɛ bere tiawaa yi mu ɛne ɛkɔto wɔ yɛre ɛde ɔbɛhwɛ ahiafoɔ
na medeɛ
kɔ
morennya me daa
wonnya me daa mɛkɔ
na sɛ wohwie ngo hwehwam yi egu mini pedua so yi
ɔba yɛ hwie ngu hwehwɛm agu mini pedua so a ɛwɔ significance
wayɛ ama me sie
wayɛ ama me yesu kristo me sie
na kora me sɛ mo sɛ
wow
wiase
baabi biara yɛbɛka
asɛmpa asɛmpa yi
ɛti radio ahanta 88.9 ɛnɛ ɛyɛ April 12, 2021 yɛbɔ ɔbaa no a ohwie ngu gu yesu kristo no yɛbɔ no ɛdeɛ yɛbɔ n'abɔden yɛmma no so yɛyɛ ne kaseɛ ɛma yɛ anomnyamfoɔ ɛdotorɔ nyame de wɔn mo ma yɛn sɛ wɔmaboa yɛn ɛwɔ adeɛ nyinaa mu me nua no medɔfoɔ yi
ɔse ɔbɛka deɛ ɔbɛyi ayɛ
ɔbɛka deɛ ɔbɛyɛ ayɔ yi
ayɛ no nkaeɛ
ɛde ayɛ no nkaeɛ nti yɛkae no nano ne yɛgyina so ɔde akae ɛma nyinaa
ɛma papa o
ɔbaa biaa hyɛm bi ɛti wonyɛ papa yɛ papa ɔsɛpɛkani
josephmanokɔf
joseph nakoma ɛntɔne yɛm menua menafoɔ point bɛ na memɛki wɔ a wohu sɛ sɛ yɛka asubɔ a ɛyɛ osie enti ɔwura guu ne so no yesu sɛ ɛngo no akɔbɛ ne ho enti wayɛ ama ne sie da wɔbɛwu yɛbɛsie no ɛma yi ɛde aduro ɛbɛkɔ wɔgu ne nipadua so sɛdeɛ ɛbɛa ɔnsae Yanko, Luke 10, 33 to 35. Baby, I'm not kind of you, so I love you. The Greek word, I love you. That is a general term for anointing. Bibia, say, Yankuto, I'm on Chisamina, I would have thrown home. And go, and I would have thrown home. Kuba, and I would have thrown home. Our friend today, our friend, and was that? Dear, a moon already, yes, free by ya. Yes, Obenya Christ. I declare ni Jesus anahono. Greek no, Efano, Creole. Na emu ene yabenya Christos. Ena English no, abamaya Christ. Minu ya anime dafwa, yanku yanim, Luke chapter 10, 33 to 35.
Oho, I can say.
Kwa?
Na Samaria ni bi a.
Ha?
Omane, kwen, omane kwen ba, diye, owo, owo, se, o.
Tobo boko, ni muote.
Sina, Samaria ni bi.
Aha.
Ah, onam ne kwan.
Onam ne kwan.
Ba de owo ho.
Ma me mbue asam no so kaka na to aso. Obi bi sai Jesus sai hwan ne me yonko. Ha na urade Jesus ka cha no sai. Tie, mi kira wo de oyawo yonko. Oni be bi koto akamkafo nsam, em ya buru ni prepara no. Ewia no ho ne ma nyina. Oda ho, ema osofo betwem wankasa ne ho. Oda ho, ema ekrom ni betwem wankasa ne ho. Nafei owo wo bi a onam ne kwan eduru ho mane ko ne nchan na tie de oyoy
ase ba de owo ho
ka
na oko hunu na hunu no no
ko so
oyey no mobo
oyey ne mobo ka
na oko ne nchan ko chechire na ekuro no
ko so ko so ko so
de engo ne ensa gugu mu
very good
na ode no tena ono ara na bo aso
uh-huh.
Ne ko ahoho bia mu ko hwe no
eya ehwa na mepe I'm taking verse 34 35 in the English version. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. 35. On the next day when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. Hallelujah.
Amen.
Pour oil in his wound, you know. Greek, chakwam kwano, and you so, I love you. Many animal of war. Youth Bible, and you so, anointing. It's when you know your ordinary practice, ya. A koso, a way that you medium. Now, Psalm 19, the problem about. I will James chapter 5, verse 13 to 14, but you better. Sisiye dia menu ewo look yanko chapter 7 38 and 46 38 and 46 Luke chapter 7 38 and 46
ase na obegina na chi ne ne nan ho na orisu na ase na orisu na if
Luke chapter 7 38 Luke
7:38.
Yankwa.
Ose na obegina na chi.
Aha.
Ne ne nan ho.
Ko.
Na orisu.
Aha.
Na ofri asie de nisuo.
Aha.
No for ne nan ho.
Aha.
Na ode ne triwi pa ho.
Ko.
Na ofe ne nan ho.
Aha.
Na ode engu hwehwam no sra no ho.
Amen.
Amen.
38 English. And stood at his feet behind him weeping, and she began to wash his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head. And she kissed his feet, and anointed them with the fragrant oil. Hallelujah.
Amen.
Many are made of what? Yes, Christo. And obey, I am what you might have, you see. Now, 46, I said, 46. I want 46.
What do I say?
Kwa?
One fa and go.
Debbie?
I say, one fa.
One fa.
One fa and go.
Uh-huh.
And sra me trim.
Kwa?
Now, obay idi.
Obay idi.
Or the ngo him. Oh, sra me na ngo.
Hallelujah.
Amen.
You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Media Elmer of Wa. And person, well, many woo ye in a mature, you know, so say. anointing enya de ketwa ye didi agro ah enay oyer na wood we diaba to so me pese me ma etiefo bre amo wo mo fra enuti nyame aduma Netflix same ba mechrew a christofo enwosra ye hia mechrew New Testament Bible no era no dia Bible no aka se na uyo o christoni a wo hia e ye enwosra no me ba mechrew if that me shame bi na no e ho no a aka 15 minutes me pese me ma 10 minutes na we dey effort in na wo asemise bi a we dey eba na mo sisi a bebi a madure de ye ko Mark chapter 6 12 and 13 Mark chapter 6 12 and 13 ye be ko John chapter 9 6 and 11 Mark chapter 6 12 and 13 ye tu me ka enko Mark 6 12 and 13
o se na wo kokko kan asem no se
ko
won sachira won adwene
ko so
na won tutu ahohombone
very good
bibri
ko 13
na wode ngo sra ayarefo pi
wow
amen
amen listen to the English version Mark chapter 6 12 and 13 so they went out and preached that people should repent. 13. And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick, comma, and healed them. It is two different things. In Mark chapter 6, verse number 13. Many of them for what you are humani, the edikai. What the angus sera wong, the atasubienu. Afi wasa wanyari ya statement na nkase enguna wadese wawuni tinu woyaya nasa tiyariye pa and they cast out many demons comma and anointed with oil many who were sick in English grammar so who read it na oyusu comma esa yusu anya achem say esuro asamuwe wedi nkaini wakano oshidem nebu wadimi ea kaho and anointed with oil many who were sick otukwama and was it and healed them a chew sign ebre yeye huhu majuma ye mpa ba no na yeye hunamu dia eno so eye eduro
ayare sa eduro
many are made for the church of Christ yeye asore kase ba ko a ye respect doctors papa papa eduro church of Christ for 200% sa uyare a kwaya sabia bia fa mpa kwaso yare ai ente ya chire
nti wona oyare a wanjin di se nyankopon ebetumi a
yetumi di nipa ne kokoto garden brother aka 20 minutes a obewuro ni amane so 37 ni amane so kwalebu disco afian kwanta azim ani di aka kan wo obewuro na odi fo ba na aka chande sa ade ne ya yesunsun mu di na wie na honam ne so aye mre it move on kwa ya sabia na ye man at home look at this and the other town and real man on Facebook na awade enhira mo papa ye dia ba eje wa comfort ono e wa Amsterdam uri aba awade enhira e requensa agura kwanta guy ye san ho adomba ye nua senior man and a good evening ogba adwuma pa adomba tv ye ina yanko YouTube na yanko subscribe Felix Ekins Aqua, aka Senior Safari for Christ. Papa, no. Aye, we are going to go na Oshramo, sir, and Ibrahim, ye in a yabum, na ye check, we are going to go on but you have a week, come once and you will be John chapter 9, verse 6. You will be back in verse 11, no? John chapter 9, verse 6. Na yakọ verse 11 Ewurade Yesu ese yalewa na Yesu medication bi Yesu apply e no e serious John chapter 9 verse number 6 where we are yango John 9 verse 6 wo wie dia me kan mi dia bi
o yakọ 9 verse 6 no si
yango
o kan sa no
eh
otu ntasi ogu fam
eh
na odi ntasi onu frafra dot ye
eh
na ode dotie no sra onifrani no anywhere so
wan sra no and where the bible fan anointing no
kwose na oka kire no se
eh
ko ko hohoro wo otade silom
very good
ne nchase ye ne se
ehe
de wasoma no no
eti wade bibia ye obemene ni so tiebrofo no
e na osi mu ko ko hohoro so
aye obeka 11 but mame nka me brofo ni nchire mu ansa when he had said these things he spat on the ground and made clay with the saliva and he anointed the eyes of the blind man with the clay. When was the Edo Tiasu so ampala? Now, so as far as here, what they are yet in the Pedian Honon Quad, dear, why anointed?
Sir,